sasa ule ni stranger. Ndio 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 kumwona. Pita huko.
Sawa.
Okay.